ngikhumbula maswika gogo engitshela ngosizi lwakhe sasihleli emva kwendlu yengitshela ngempilo yakhe wathi mntana milalela ke manje akekho zokusiza makusuki vungu vungu zomhlaba hlabelela uqine ube indoda fana wami
Yeah.